Nyekama Mutumelo, aka Try, Nguya Estreet, 23 years old. Ngibizeke u-Laugh Back, cause ngifuna uthando again. Basically, date some show like 2 weeks to break up. But like, masihlangana, yiwa ngathi siqalisela phansi ngothando again. But manje sengilengarealiza ukuthi into efunekayo othandeni uqiniso, ne-trust futhi kakhulu, ne-respect. Yeah, siphiwe. Ish, angazi ukuthi ngithini yazi.
Khuluma.
But mina ngikulethelana because ngiyathanda personality yakho, ubuntu bakho, de ungakhona. Mina ngiyakuthanda.
Yebo.
Ngiyakuthanda. And ukuthanda kwami not ukuthi ngikhipha ey'ntweni zakho or ebantwini bakho, no. Just ukuthi ngidinga umuntu esayidini lami, like umuntu ozobanisana naye ukuthi okay, makuso I can do this, makunje ngiyenza njani.
Ungawuthi ubonisana kanjani abangichazele?
Kahle like okwempilo.
Kanjani drive? Kanjani? Angisho phela kuba nomuntu ozwana naye. Kuba ne-best friend, kuba nomngane umxoxela zonke izinto. Manje wena ufuna ukuthi sibe kuyiphi level?
Like in a relationship.
Aku-relationship anyangikhona, mina ngisho yazi ukuthi nginomuntu.
Ya, ungitshelile ukuthi unomuntu omthandayo, but nalapha inkinga ayikho. Ya. So akusenandaba. Yeah. Mara ngi-right.
Angiyanga ngisubona nomuntu.
No akasekho for now.
Mina ke manje khona. And then uthando lwethu nje lusiras. Na that's why ngakutshela. Ngathi ngcono siba bangane. Phela. Indaba nje zabo mathandana. Hawu umuntu wami lo ngihlala naye most of the time. Makangayanga emsebenzini, umuntu engijilekisa naye, silalela i-music, sipheke plus naye uyapheka. Sipheke, sidle, sicoce kube mnandi.
So, bawazi ukuthi unomuntu?
No, ngigcine loya wasesowethu. Ngigcine loyo mina.
Sigcine mina ukukhuluma. Phela sagcina kudala.
Yeah, sweet back. Njengobasejaridini to, abengingazi ukuthi kukhona umuntu.
Let's take it back, Spin. Uyamuzwa ukuthi yena uthini kodwa?
Ngiyamuzwa.
Kunothando.
Ah, nami nginalothando sengilutholile.
No, asidile ngelakhe. Ngoba
akazitholile omunye umuntu bantu. Ngoba mina ngiye ngeze ngithi ngizothatha isithimbo ngisasemncane. Akazitholile omunye umuntu sasebancane, ngaba umngane wakhe. Ngima-advise la njengoba asho athi ufuna umuntu azoma-advise. Ngima-advise lapho nalapho but mina ngumuntu.